ngibone nezingane zami. What I need right now is to be surrounded by the people I love. Yazi kungani kuba nabantu bathandayo. Yebo kungani kuhlala nabantu bathandayo.
Nabo betanda.